Poganizira kwambiri makastoma la atu mnyengo ino yovuta za juma, mitengo ya tsopano yokwerera basi iri motere. Mtunda wapakati pa blanta ya ndirirongwe, 28,000 kwa cha akuru, ana 20,000 kwa cha, ndipo return ticket ni 50,000 kwa cha. Mtunda wapakati pa blanta ya ndimzuzu ni 45,000 kwa cha akuru, ana 35,000 kwacha. Return ticket ipa 80,000 kwacha yokabasi. Blanta ya mangoji agulu 25,000 kwacha, wana 20,000 kwacha. Dipo return ticket ni 45,000 kwacha. Katunduwa nuyense tumizani pa kweze kuria ya jangu ama kafika tsikulo mwero ngati matumiza mamsanga. Nambala yatu ndi 086-780-355. Tika gambatu za basi kwa chukuno ndiye ndi kweze basi. Chifukwa kwezi ndiye basi yo. Kwezi buses, miles of smiles to your destination.
Malawi, Oban, the Murian Savano, Jugger Wien Sandy. Ogondega, Dolido.
Ajimene, Muribanji woman, Zatun Womenego. If you no more bassi, Masigo to Mabita. Panobanga Kare is in the Zurim Bajimene, if you be Guno, Tina Sanko Cabe Moyo, Wajim Begezo, Moyo Vidira. Chifukwa ndiye zuo diba ngitza kutaji kubiyo di sanami ya jimwene zilibu ndi toza mbili kumabe di mangu ya miko kumamba kuti kumatiruwa labi kukala ni moyo mundirole lonso munga ndi majitira muja tila ligile kuza kweze basezi zokazo zimene baga la lipano anuwa kumakwela zoda liliga jimwene kungu kaa ndule ndo pa basi sizo maga liga ansoi basi kumazimene zi mwote pano mago sanami na makunda wakaima patanki kaya paka meza kumaku pa galimoto zote sama ziziwa kumaku wa matola matola ambile anazisia mwene anajira hapa atatengedwa ndaga mbele mbele masiwano anufuna mainido wabu ino kumansu wachangu ama pita onse ukweze basezi basi mundune murumangamo umainda zambira jimwene pena nikakala muru kumadza pweteka umfikire nui kukujirika zindu zambiri kwa tukuna jimwene zimene kupanda kusamala zikoza kusukoneza miyo ya mbiri inde tirikuna kuchikumbeni kumudzi zambiri kuno sitima zitara kumabe anzata mene alindizone lao mawaomo tine natuwa wa mene alindima waide sagane manyumba zao akumati uza nitu zimene zikujirika maiko mwina ngati mwanji wa Kenya kumansu kutanzania zumazone kangati mavuto wa Afrika kuno alipali ponse anzatu wa kongulo fila wa zumazone kakuti ama pangadala choteka kuti tizifinyika tizikabe moyo pempa pempa moyo wala mpira kuti yes bwana yes zumazone kangati ni maiko onse ndito ukapolo makosana chizungu sunatebe kwa anthu akuda ndipo nthawi zonse amafuna ndithu kumuona munthu akuda akuenda movutika ali mumphawi wa dzaoneni akumakuwa mabwana ngongole, ngongole titandizeni, tikulu gile lichonde, tikulepea na soko buma, iwonde kuntima mbeng. Inero ni mamuza na mageta wangayo nita wizo sekuti. Enafe, tinanguona osa bila na wepatari, sukulu ija, tika takata bila na wepatari, bwezi maganizo la tumuina mage, hale usintikako. Ndikuzo zinina kuta, ya wabande, sukulu sisi nita muntu. Mwendefi watu fopunzila wambili kumeneko, kumbananga mabindiru ya jani. Mwendefi zona chimene. Ife wa Afrika kuno chimene chimadijiritsa kuti tidzikanika mpaka na pano ndimapera kuchimvetsa chimwene komabe chodziwika ndichoti anzathu akhungulu ofira awa ayi ndithu sizoona ayi amatenga atsikana athu anyamata athu kuwauza tiyene mukaphunzire kwathu mutsekuke mmaso malomo kwawatsekula mmaso amakhala akuwachinyiraso mmitu yawo nzeru zawo kuwatembenuza bongo bwawo kuti adziganizabe ngati iwo adzikhalabe mkhwapa mwawo ndipo akakhosomola iwo wadzimfa mwansanga adziganizabe mwawo kapolo kapolo choncho njifaka chimwene mpakana pano tikulephera chitsogolo lero lino akati gwetsa ndalama yani yakwacha zinthu ziyamba kuyenda basi ndi timangogwetsa ado safunsaso kuti ziyenda bwanji gulisa ndi kampani yakuti yakuti boma sili mayenera kumayendetsa makampani basi ife kumvera kugulitsa ati makampani tonse limene tindali nato phee lero zinthu kumakwera mitengo wolapitsa anthu umachita zimene akufuna pamalonda boma ukhawa wopanda mphamvu yochitapo kanthu tikadzuka mmawa bomalo kuti ayi makosana zinthu zadhula ndiye chiyamba tsopano kuyendera aliyense adzipanga izi azathu akhungulo ofira omwewo ndiomabwera ndi mfuno zawo zitalizitali kudzaletsa kuti ayitu pasakhale chiwophinja chilichonse pamalonda mwalole anthu azichita malonda momasuka mmene akufunira kayani mitengo adzikweza mmene akufunira pena tikakhala timadzikukuda pachifuwa kuti kodi akulamulira chinthu chindani ifeyo anthu akudafe kapena nzathu akhungulo ofira awa kumabweretsa dala mfundo zokhwima pa chuma ayi ayi takhazikitsani kodi msonkho pakuti komanso pakuti anthu asamakire kumasuka iyi ayi ndalama zikuwachulukira anthuwa ndiye ufunika zina zipita ku misonkho basitu anthu ovutika kale kukhala akumafinyira wasatisewero mapeto ake ndi izi zikuchitika mdziko la Kenya komanso tanzaniyazi koma kodi afirika amalakwa chiyani zimene zikuchitika m'mayiko a Kenya komanso Tanzania zitsekule maso athu kuti inde azungu ndofunika zina zimene amatiuza ndi zoona komanso ife ngati afirika tikuyenera kumapanga zathu zimene zikhoza kutipindulira ngati afirika tine nthaka yachonde tine miyala ya mtengo wapatali azathu amachoka koko alibe chilichonse amabwera kuno kwathu kumadzatinamiza ndi nkhani zombwambwana cholinga ifeyo tizitanganidwa ndi nkhani zawozo tisakhalezo ndi mipata yoti tiziganiza mwakuya kwina kuiwowo akumatenga miyala yathu ya mtengo wapatali kumapita nayo kwawo ino ndikukhupira munamvako nkhani za migodi kwathu kuno munamvako kuti tinayo miyala ya nkhani ya mtengo wapatali kwathu kuno koma mwene simungakhulupirire kuti kwa zaka timangothamangathamanga ndi mapepala basi koma mtunda usaoneka unduna wathunthu woona za migodi ulipo ndithu koma kuwafunsa kuti kodi inu mosadayambira muja za migodi zizili pati ata osayankhanso zomvekayi ayi musanambe kupanga zakuti mukuyenera kaye kuti mupeze zakuti zakuti ngati chilolezo mapiri ake kumakhalira kukamba za miyala ya mtengo wapatali koma chochitika chake osaoneka chimwene komatu sikuti malonda a miyala ya mtengo wapataliwo samachitika kwathu kunoyi ayi ndithu amachitika chimwene amabwera angereziwo pa ndege kumatenga miyala yathu ya mtengo wapatali ndiomapita nayo kwawo kuti atakayeze ifeyo tikuona ndithu kumakhalabe osauka kumangapemphabe kwa iwowo amabwera ndithu ena ngati akudzachita ntchito zachifundo kumagawana nyanja zathu ine akefe kumalephera kukasambirako chifukwa choti magombe onse a mchenga onse adagawana adachita kutilembera malire samalola kuti tikasambireko mbali yawoyo tingambe kudetsa madzi awo mnyanja yathu yomwe koma kumeneko apakumana okhaokha khungu la fyuu kumachita malonda miyala yathu ya mtengo wapatali ndiomapatsana ndalama kumeneko basi akatero wautali ndiye tamvetserani kusowika kwa ndalama zakunja kwathu kuno takhala tiumanena kuti akuluakulu sitikuchita malonda ambiri kutumiza katundu wathu kunja malonda ambiri tikumakonda kugula katundu kunja zotsatira zake forest ikutivuta ifeyo bwantasa tiwuzani zina zimene zikuchitika zimene akuluakulu athu amadziwa bwino lomwe ndithu koma jera ndalama zakunja za nkhani sizoti sizikubwera mochuluka kwathu kuno ayi bodza ngati ndiyoti ngati dziko tikuwalola anthu ena akambiri kumatulutsa ndalama zambiri zakunja kupita nazo kwawo njira zachinyengo kukumachitika kwambiri mabizinesi a mseri opangika ndi anzathu akhungu lofira kumatulutsa ndalama za nkhani ife tikupenya koma sikuti sitidziwayi ayi alipo ena ake mwa ife a yudasi amene amagwirizana nawo anzathu akhungu la pyu noma akatengako ndalama za nkhani amawatapira pang'ono iwo akumatenga zonse kutumiza kwawo Siku nina lage, ndikadzadzuka bwino. Ndidzaka mbaposo za anthu ena akulu-akulu aboma. Amina kulemera kwambiri. Pochita nchitidwe ozembetsa anthu amaiko ena, kumabwera nawo kuno kunyasalande. Opanda kutsatira ndondomeko. Zilipo ndithu nduna, zimene zikumachita business yomazembesa nzika za maiko ena, kumabwera nazo kwathu kuno. Ndi business yamphamvu ndithu. Tsiku lina lake ndikadzakondwa, ndidzayingʼalula. Anthu adzadziwa kuti nduna zimenezo ulendo wina uliwonse zikanyamula anthu obwera mwachinyengo kwathu kuno kuchoka nawo ukalonga kubwera nawo kulilongwe zimakhala zapochera mwina 20 kapena 30 miliyoni kwacha. Zonsezo ndidzangʼalula. Bulani asandipange tintini. Bulani moyo ukhalebe chimodzimodzeti chifukwa imene inde ndikhala kuti ndayamba kuwaponda pachilonda anthu ambiri. Komabe ndimangofuna nditsimikize kuti anthufe sinife osaukayi, sinife dziko losauka, koma alipo adyera ena ake ochepa chabe amene akumatisaukitsa. Koma tsopano ofunika kuchenjera, anthu amafika potopa. Panopa chimwene pepani mwina kalatayi ndilekerekayi pomwepa, ndikukonzekera zokapepesa maliro ku nyumba yachifumu amwene. Ndikudziwodzifuna kudziwa kuti ku nyumba yachifumu kapena kwana mfedwa kaya amwene. Aliyensa kumapita ku nyumba yachifumu, ku nyumba yamikango iwiri kukapepesa. Zikuoneka kuti siwa inatsigulidwa kumeneko, osatinso m'makomo mwana mfedwa ti madziwa ajayi. Inenso ndinali kudabwitsika ngati mmene inunso mwadabwitsikira. Komabe basi, ndanenso ndikukonzekera kukapepesa komweko ku nyumba yachifumuko. Zinazo muzikambirana komweko iya.
Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi, abuya ange. Kuda kunyasalande, sunga mpenzi.